sisaqhubeka nendaba zethu kanti njengoba kubungazwa usuku lwentsha manje sixhumana noBonga Makhanya ovela kwaSouth African Youth Economic Council ukuze sichazele kabanzi ngeqhaza abalibambile ukukhuthaza intsha. Makhanya, asikubingelele indabeni zasemini nje sikwamukele sibonge kakhulu ngesikhathi sakho.
Sanibona umsakazi, sibingelele ababukeli ba-SABC nabo bonke abantu baseSouth Africa.
Ingabe iy'thelo zentsha yango-1976 ziyabonakala yini?
Njengomkhandlu omele abantu abasha kwezomnotho, siyakholelwa kakhulu ukuthi iy'thelo zentsha yango-1976 iyabonakala because namhlanje sinenkululeko eSouth Africa ngoba iqhaza abalidlala bafika iy'ngqinamba ey'khathini zabo, inkinga yezemfundo kakhulukazi imfundo ephansi, amabanga aphansi, ama-high school ukuthi babefundiswa ngolimi ababengali-understand, ulimi lamabhulu, okwakwenza nanokuthi futhi noma sebeqedile isikole bengawatholi amathuba omsebenzi, bebambe iqhaza liqavile emnothweni. So bathi mebeficane naleyo nkinga bangahlala bagoghe izandla basukuma, and kwangalona usuku olulodwa. Namhlanje sesikhumbula nje uJune 16, kodwa kwakusukela kude ukuthi intsha yangalesa sikhathi kancane kancane ihlezi ikhombisa yenze lento ekuthiwa ama-demonstrations ney'teleka ukukhombisa uhulumeni wencindezelo ukuthi abaphathekile kahle ngesimo sabo futhi nangesimo sabantu abamnyama kuleso sikhathi. Namhlanje sesiyakwazi ukuhlala kanje sikhulume nabantu bethu ku-TV, sikhulume sihambe iy'kole ey'phezulu, sihambe sikhululeke eSouth Africa iqhaza eladlalwa intsha yango-1976. Of course nabanye abantu nezinye iy'nhlangano zasemphakathini nozosopolitiki ukuthi kuphele isikhathi sokucindezeleka kwabantu abamnyama ngohulumeni. Sathola uhulumeni-ke ngo-1994 okuyena-ke uhulumeni wentando yeningi. So njengabantu abasha bango-2023 mesibuka isimo sethu nathi ezomnotho ukuthi njengoba singawatholi amathuba omsebenzi, njengoba singalidlali iqhaza eliphavile emnothweni, ibona abantu esibukela kubona ukuthi abahlalanga bagoqa izandla, basukuma babakhona kwenza. Ingakho-ke nathi-ke sike sithi mesihleli sisodwa sisiqedile nasesikoleni sibuke ukuthi isimo sabantu abasha South Africa sikho sihle, khona into kumele siyenze nathi, sikusukumele sizame ngayo yonke indlela ukuthi kusizwe abantu abasha bethole imisebenzi, bethole amathuba amabhizinisi, because sebeyidlalile indima yabo. Sokuwokwethu-ke manje njenge-generation entsha yokuthi iyiphi indima esizoyidlala emphakathini ukuthi sithuthukise iy'mpilo zabantu, isimo sabantu abamnyama sithuthuke sibe ngcono kunalesi sakudala.
Bonga, njengalokhu usho ukuthi ikhona into enizenzayo ekutheni nikwazi ukuthi nilekelele intsha ukuthi kutholakala amathuba emisebenzi. Izolo benibambe imbizo yesibili ephathelene nokwandiswa kwamathuba emisebenzi kubantu abasebasha ukuze umnotho ukhule. Ingabe ikhona indlela ehlukile yokwenza lokhu?
Yebo, ikhona. Njengomkhandlu wabantu abasha kwezomnotho, omele abantu abasha kwezomnotho, okwethu ukuthi sihambe siye kuminyango ehlukahlukile, sinokhe namabhizinisi amakhulu sikhulumele abantu abasha ukuthi nakhe sibone ukuthi kumele kwenziwe ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi. Because isikhathi esiningi uma iy'khulu noma abaholi bethu bey'hlalele bodwa ema-ofisini ko-Sandton nako-Pitoli, abasicabangi njengabantu abasha. So njengomkhandlu-ke osusukumile wathi asibhale njengoba sesifundile kwimfundo ephakeme, abanye bethu baya ko-UCT, abanye bethu baya ko-VET, imfundo yethu ayingapheleli kuthina but ayibuyi izosevisa abanye abantu. So abanye bethu nje abaneziqhoko kwezomnotho, sibhale ukuthi kuphi esicabanga ukuthi emnothweni engenziwa kweka-Eskom, kweka-Energy, ukuthi amathuba omsebenzi ande South Africa, ande futhi andele abantu abamnyama kanye nentsha futhi yase-South Africa. So uhulumeni usesilalelile-ke, wayazi ukuthi no, inkinga ikhona and bayayibona. So ukuya phambili, inkinga nje enkulu ababhekene nayo njengamanje iyona lento ekuthiwa i-youth unemployment, kanye nesimo sabantu abasha. So siyathemba ukuthi lezi zinto abayikhomithile azizukuphelela emoyeni, kodwa izinto esizothi mesibuya next year sibone ukuthi no, umnyango we-digital technologies ukwazile uku-implement u-1, 2 no-3 Namhlanje sekunabantu abaqashiwe, namhlanje sekunamabhizinisi asaphothiwe ngayo ama programs kanye nama interventions ayebekwe yithini njengomkhandlu. Abantu abasha basebedevelop bayingqwabaka abantu abasifonela njalo besitshela ukuthi hey, kuleya imbiza sayihamba akuphelanga nje emoyeni, ngathi mesiqeda sathola amathuba amabhizinisi kwezoconstruction, sakhuluma ney'khulu ey'thize kwagcine sekulungile. Abanye bagcine sebeqashwa ngisho emsakazweni ababesi-MCL-a i-event yethu e-Cape Town kuyiyona imbizo. Asho kwemsakazweni bebona ukuthi banalo ukhono lokuba ama-present. So kuyasijabulisa-ke lokho ukuthi abantu abasha lezi mbizo nama-summits asuke siwabambe bayasilalela futhi khona kuye sikubone.
Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje mina Mfoka Makhanya, loyo kade sixoxisana naye Bonga Makhanya ovela ke ophikweni le South African Youth Economic Council.